Kizasimburwa ni chini, chuti bavani na mahiga kwawe tuyakoreshe neza.